Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye bucya mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura Kisoro. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, ikaze muri aya makuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandida w'ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu Joe Biden yasezeye mu irushanwa. Yahise atangaza ko ashyigikiye ko vice perezida we Kamala Harris amusimbura rero nka kandida.
Ndemera yuko Kamala Harris afite ubunararibonye, ubushobozi, ubumenyi bihagije kuba yayobora iki gihugu. Ndizera ko igihe kigeze ni yuko igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugore aba umukuru w'iki gihugu.
Madame Alice Cyusa ni umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda, ari mu ishyaka ry'abademokrate rya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israeli ikomeje kurasa kuri Hezbollah mu gihugu cy'abaturanyi cya Libani. Turajya kandi no muri siporo n'imikino mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye turayarambura mu kanya. Turahera kuyo hirya no hino ku isi na Geoffrey Mutagoma.
Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yafashe icyemezo cyo guhagarika umugambi wo kwiyamamaza nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokrate mu matora ateganijwe mu kwezi kwa 11. Mu itangazo yasohoye ku gicamunsi cy'ejo ku cyumweru, yavuze ko nubwo yari afite umugambi wo kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika, yemera ko kubera inyungu z'ishyaka rye n'inyungu z'igihugu akwiriye kubihagarika, akibanda ku kubahiriza inshingano ze nk'umukuru w'igihugu mu minsi asigaje ya manda ye nka perezida. Yandika ku rubuga rwa X, Biden yasabye ishyaka rye ry'abademokrate ko ryakwemeza vice perezida we Kamala Harris nk'umukandida uzarihagararira mu matora yo mu kwezi kwa 11. Muri iri tangazo yabanje kuvugamo bimwe mu byo abona ubutegetsi bwe bumaze kugeraho mu myaka hafi n'amaze ayobora Amerika. Ni ubwa mbere perezida uri ku butegetsi muri Amerika yikuye mu kwiyamamariza manda ya kabiri. Iki cyemezo kije gikurikira impungenge abatari bake mu ishyaka rye no hanze yaryo bagaragaje zerekeye ubukure bwe, babona ko atagifite intege zihagije zo kuba yayobora Amerika mu yindi myaka ine iri imbere. Perezida Biden yaraherutse gukora ikiganiro yizeza Abanyamerika ko agishoboye kandi aziyamamariza kuyobora indi manda. Ariko na nyuma yaho izo mpungenge zarakomeje. Abaherukaga kuzigaragaza bo mu ishyaka rye harimo Depite Nancy Pelosi wigeze kuyobora Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika na Barack Obama wigeze kuyobora iki gihugu. Abasesengura ibya politiki ya Amerika baravuga ko iki cyemezo cya Biden w'imyaka 81 gishyize iherezo ku rugendo rw'imirimo ya politiki amaze imyaka irenga 50. Mu itangazo yasohoye kandi yavuze ko muri iki cyumweru azageza ijambo ku baturage ba Amerika ryerekeye iki cyemezo yafashe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ingabo za Israel zatangaje ko mu ijoro ryakeye zarashe ububiko bw'intwaro z'abarwanyi b'umutwe wa Hezbollah. Ingabo za Israel ziri ku mupaka hana na Libani n'umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah bashyigikiye Hamas muri Palestina, bakozanyaho hafi buri munsi kuva Hamas yagaba igitero muri Israel tariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize, bigateza intambara hagati y'impande zombi. Ibigo bibiri bibikwamo intwaro za Hezbollah ingabo za Israel zirwanira mu kirere zarashe mu majyepfo y'igihugu byari bibitse ibisasu byo mu bwoko bwa rokete n'izindi ntwaro nk'uko byagaragajwe mu itangazo ry'igisirikare cya Libani. Ku wa gatandatu nijoro, itangazamakuru rya Leta muri Libani ryavuze ko Israel ryise umwanzi yagabye igitero ku mujyi wa Adlun uri mu birometero 30 uvuye ku mupaka w'ibihugu byombi. Yavuze ko icyo gitero cyari kigamije ububiko bw'intwaro cyakomerekeje abasivili 6. Nyuma y'isaha imwe iki gitero gitangajwe, hari hagiturika ibisasu nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru rya Leta. Ryerekanye amashusho kuri murandasi agaragaza ibisasu byaturikaga mu mujyi wa Adlun. Ibice by'ibyo bisasu byaturikaga byaguye mu midugudu ihegereye nk'uko iryo tangazamakuru rya Leta ribyemeza. Ishami ry'umutwe w'abarwanyi ba Hamas bo muri brigade yitwa Ezzedine al-Qassam bavuze ko barashe igisasu cya roketi muri Israel mu majyaruguru y'i Galilaya. Umutekano wakajijwe i Paris mu Bufaransa ahateganijwe gutangira imikino ya Olympique mu cyumweru gitaha. Amatsinda y'abapolisi bakora amarondo, indege za gisirikare n'ingabo ziryamiye amajanja bazimagije umujyi wose n'inkengero z'uruzi rwa Seine ruzagaragara mu biro byo gutangiza iyi mikino ku mugaragaro. Hashize umwaka umukuru w'imikino ya Olympique mu gihugu cy'Ubufaransa Tony Estanga atangaje ko I Paris ari wo mujyi uzaba uri ku isonga mu kugira umutekano ku isi iyi mikino nitangira. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press uri I Paris mu Bufaransa aravuga ko urebye uburyo umutekano wakajejwe muri uyu mujyi utapfa gushidikanya ku magambo y'umukuru wa Olympique mu Bufaransa. Kuba umutekano wakajejwe kuri uru rwego biraterwa n'uko uyu mujyi wakunze kwibasirwa n'ibitero by'iterabwoba n'abahezanguni kandi muri iki gihe hakaba hari intambara muri Ukraine no mu ntara ya Gaza. Aho gukorera imwe mu mikino iteganijwe muri iri rushanwa ahantu hanyuranye mu gihugu nk'uko byagenze I Rio de Janeiro mu mwaka w'2016 cyangwa I Londres mu Bwongereza mu mwaka w'2012, Ubufaransa bwahisemo kuzakorera imyinshi muri yo mu mutima w'umurwa mukuru aho biteguriye umutekano ku buryo bugaragara. Inzego z'umutekano zibona ko gukorera imikino ahantu hanyuranye mu gihugu byatuma kuwucunga birushaho kugorana. Abateguriye imikino bari bagaragaje impungenge ku bitero by'ikoranabuhanga bishobora kugabwa kuri za mudasobwa. Niyo mpamvu abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanenga imitegurire y'iyi mikino bakemanga ikoreshwa ry'ubwenge bukorano bwa artificial intelligence ryiyambajwe n'inzego z'umutekano z'I Paris. Izi nzego zifite inshingano itoroshye yo kurinda abakinnyi bagera ku 150,000 n'abantu babarirwa muri za miliyoni baturutse hirya no hino ku isi bazaba bitabiriye iyi mikino. Ni muri urwo rwego abapolisi n'abajandarume bazaba bashinzwe kurinda umutekano imikino itangiye bazaba bagera ku 45,000 bazunganirwa n'ingabo 10,000. Uyu ni umubare munini w'ikigo cy'ingabo zikambitse I Paris kuva mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko igihugu cye gikeneye ibisasu byo mu bwoko bwa misile ziraswa kure kugira ngo kirinde imijyi yacyo n'ingabo ziri ku rugamba. Yavuze ko byafasha gukumira ibitero zigabwaho n'ingabo z'Uburusiya zikoresheje ibisasu bya bombe n'indege za gisirikare zitagira abapilote. Yabivuze kuri iki cyumweru nyuma y'igitero gikaze Uburusiya bwagabye kuri Ukraine bukoresheje indege zitagira abapilote n'ibisasu bya rutura bya misile. Ni igitero cya gatanu Uburusiya bugabye kuri Kiev umurwa mukuru wa Ukraine mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ku rubuga rwa Telegram ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere zatangaje ko zashwanyurije ibyo bisasu mu kirere mbere y'uko bigera mu murwa mukuru. Zavuze ko mu ndege 39 za gisirikare zitagira abapilote Ukraine yashwanyuje 35 muri zo mu kirere igashwanyaguza n'ibisasu bibiri bya rutura byo mu bwoko bwa misile. Perezida wa Ukraine yavuze ko Ukraine ikwiye gusanga ibisasu nk'ibi mu Burusiya akaba ariho ibishwanyaguriza itarinze gutegereza ko biraswa mu kirere cyayo, bityo akabona ko byagabanya ibitero Burusiya bugaba kuri Ukraine. Yongeye gusaba ibihugu by'Uburayi bimushyigikiye kwemera ko Ukraine yakoresha misile zirasa kure ikarasa mu Burusiya.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube no kuri Facebook kuri VOA radio yacu, naho ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri wa3@ radio yacu voa.com. Nkuko rero mwabyumvise mu makuru yo hirya no hino ku isi twagejejweho na Geoffrey Mutagoma, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yafashe icyemezo cyo kuva mu irushanwa ryo gushaka manda ya kabiri nk'umukuru w'igihugu. Usibye we wahise anatangaza ko ashyigikiye ko Vice Perezida we Kamala Harris ari we uba nimero ya mbere kuri tike y'ishyaka ry'abademokrati yo kwiyamamaza. Abandi b'ibikomerezwa bo mu ishyaka ry'abademokrati ryabo nabo batangaje ko bari inyuma ya Kamala Harris. Abambere babyihutiye n'abagize icyo bita Congressional Black Caucus, ni itsinda ry'abirabura bose bari mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress, imitwe yombi. Ababikurikiranira hafi bemeza ko ifite ijambo ryumvikana kandi rigera kure. Abakomeye ku giti cyabo ku isonga hari Bill Clinton wabaye perezida wa 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1993 kugera mu 2001, n'umutegarugori we Hillary Clinton wabaye kandida w'ishyaka ry'abademokrati mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2016 ariko aza gutsindwa na Donald Trump. bavuga ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo Kamala Harris atsinde amatora y'umukuru w'igihugu mu kwa 11 gutaha, bati ejo hazaza ha Amerika niho hashingiye. Abandi batangaje ko bari inyuma ya Kamala Harris ku giti cyabo barimo abasenateri n'abadepite batandukanye bo mu ishyaka ry'abademokrat kandi baragenda biyongera. Kuba aba bose bavuga rumwe na Biden biraha imbaraga nyinshi Vice President Harris n'ubundi wari nimero ya kabiri kuri tike y'abademokrat. Ishyaka riramutse rimuhisemo ngo abe nimero ya mbere byaba ari amateka. Koko rero Harris yababaye umwiraburakazi n'ufite inkomoko muri Aziya wa mbere na mbere ubaye kandida wa rimwe mu mashyaka akomeye mu myaka 248 Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze ivutse. Ise wa Harris ni umwirabura ukomoka muri Jamaica, naho mama we akomoka mu gihugu cy'Ubuhinde muri Aziya. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Kamala Harris yanditse ko atewe icyubahiro n'uko Perezida Biden amuri inyuma. Yongeraho ko afite ubushake bwo gukora ku buryo ishyaka na ryo rimwemeza nka kandida waryo. Inama kaminuza y'abademokrat izemeza kandida president na kandida vice president izaba kuva ku itariki ya 19 kugera ku ya 22 mu kwa 8 gutaha i Chicago, umujyi wa mbere utuwe kurusha iyindi muri leta ya Illinois. Ku iyegura rya kandida Biden mu matora y'umukuru w'igihugu, mugenzi wacu Eddie Rwema yabajije Professor Athanase Gahungu icyo bisobanuye n'ingaruka zabyo. Professor Gahungu ni mwarimu muri kaminuza yitwa Chicago State University yo muri leta ya Illinois mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ntabwo nari niteze na gatoyi kabo hari benshi bari batangwe kuzabarabaza bati mbega none yoramuka tabandanije yiyamamaza bati mwemwe ukwemera nde? Oya, twatangaye.
Ibi bivuze iki ku mahirwe y'abademokrate? Hasigaye amezi make gusa kugira ngo abanyamerika bajye mu matora y'umukuru w'igihugu, bivuze ko umukandida mushya w'iri shyaka azaba afite igihe gito cyane kugira ngo yiyamamaze. Ese urabona ibintu bigana he amahirwe y'abademokrata arangana ate?
Nibaza ko ibintu bigoye mugabo nkeka bazobyihweza neza bakaraba yuko uwo bazoshiraho wese aba Harris abande kwazoronka kanya na gatoyi. Mugabo kugora bizogora si ibyo gusa gufata ubuzosubira Biden kwiyamamaza hamwe na Trump, mugabo nukuraba yuko uwo muntu wese azomusubirira kwazoshobora gushira hamwe abademokrate bose bakarengana bakarenza amaso ibibatandukanije bagashobora kuba hamwe. Mugabo iyi minsi ni mikeyi cyane, urazi ko Perezida Biden yari amaze kugira icyo bita debate na Perezida Trump. Sinzi rero ko aho ari huze umusubira azotangurira. Mugabo gikuru turarindiriye muri iyi minsi yuko uzomushubisubirira, twiteze ko azoshobora kuba ari Vice President Harris yuko azoca yemezwa muri iyi minsi, hanyuma mezi makeya agashobora kuba yarose ingufu zikwiye zo kuzoshobora guhangana na Trump.
Mu itangazo nanone Perezida Joe Biden yatangaje ku mugaragaro ko ashyigikiye uwamubereye Vice President ariwe Kamala Harris, ndetse n'abandi bategetsi batandukanye bo mu ishyaka ry'abademokrate barimo na Bill Clinton wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe amaze gusohora ubutumwa avuga ko ashyigikiye Kamala Harris. Ese hari imbogamizi n'imwe ishobora gutuma Kamala Harris ataba umukandida w'abademokrate?
Ko Perezida Clinton aramaze kubivuga n'abandi benshi baramaze kubivuga, ariko n'ukuraba uyu munsi ahuza guherera gushika kumbure kuwa gatandatu ingene abademokrate bazoba bameze ko bose bagiye inyuma ya Harris, n'ahandi ikizoba gisigaye kigoye kumwe wabaza cya kibazo cya mbere. Aya mezi atatu yonyine arakwiye kugira umuntu abe yamaze kwitegura kugira ngo ashobore guhangana na Trump. Ibyo nibyo biba nibaza bigoye. Naye ahandi nibaza yuko Vice President Harris kumbure bazomwemeza, mugabe ikizoba kigoye ni arafite iminsi ikwiye kugira ngo abe yamaze kwitegura neza hamwe ashobora guhangana na Trump kandi akamutsinda ko birangora abantu kumva.
Mu gusoza Professor Gahungu, tuvuge ko Kamala Harris abademokrate bose bamwemeje ko ari we ugiye kuba umukandida wabo, ubona uwamubera vice presida ushobora kumufasha ndetse akafashana n'ishyaka ry'abademokrate, yaba ari umuntu umeze
bakwiye kurondera umuntu sinzi gushika ubu uko umuntu yovuga uwo ari we, yaba ariho batari bake, mugabo uwo muntu wese ashobora kwereka abademokrate ko bashobora kuja hamwe, icyo ni ukwita unity, bagashobora gushikiriza ijambo rimwe batadidinganya hamwe, mugabo bagashobora n'umuntu ashobora ibyo bintu Trump agira byo gutera ubwoba abademokrate, bashobora kubirabira hamwe bakabyiyamiriza. Uyu muntu sinotangura kuvuga ubu ngo ni naka cyangwa sinaka, nibaza yuko ni kubanza kurindira tubanze guheza turabe yuko bose abademokrati bamaze kwemeza Harris, hanyuma umuntu washatangura kuraba abatanguye kwerekana aho bahagarariye nashanke badahagarariye, aberekana yuko bapfuye kuja inyuma ya Harris batahora bamushaka. Mugaje byose ni bya politiki, na Trump urabona uwo yatoye ko ari umuntu yahora amwanga, mugabo akaba avuga ngo jenzo wa vice president ujya Vance, no kwa Harris rero bizoca bimera gutyo, nibyo nibaza.
Professor Athanase Gahungu, umwarimu muri kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois, ndagira ngo gushimire cyane kubwa kanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane.
President Joe Biden n'umwe ishyaka ry'abademokrate, kuva mu matora bisobanuye iki kuri iri shyaka? Edi Rwema arabiganiraho na Madame Alice Cyusa, umuyoboke w'ishyaka ry'abademokrate, n'umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda, atuye muri leta ya Indiana mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Icyemezo cya Joe Biden ntabwo ariko nari nyiteze cyane, ariko ni ibintu byagaragaraga. Umukuru w'ishyaka ryacu, perezida wacu Joe Biden, yarakoze cyane iyi myaka inishize, na mbere yaho yakoreye iki gihugu igihe kirekire. Ntabwo bintunguye cyane, nta nubwo navuga ngo birampangayikishije, kubera ko uwo yashyigikiye, we yatubwiye ko ashyigikiye, yadusigiye nk'umukandida, n'ubundi bamaze imyaka ine bakorana, ari vice president we Kamala Harris. Ndemera yuko Kamala Harris afite ubunararibonye, ubushobozi, ubumenyi bihagije kuba yayobora iki gihugu. Nk'uko ubizi, Kamala Harris aturuka muri leta ya California, yabaye attorney general waho, aza kuba member wa senate muri Amerika as a senator, none amaze n'imyaka ine yungirije Joe Biden nk'umuntu nka deputy we, nka vice president we. So ndibwira yuko Kamala Harris niba ari we ishyaka ryacu ry'abademokrati ryemeje rikamuha nomination, ari qualified kuba yayobora iki gihugu. Nk'umugore ndabikigikiye cyane, ndabyishimiye, ndizera ko igihe kigeze ni yuko igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiyoboye isi ku ngero nziza, umugore aba umukuru w'iki gihugu, aba president of the free world.
Ariko nubwo perezida Biden ndetse n'abandi bategetsi bakomeye bo mu ishyaka ry'abademokrati bakomeje kugaragaza ko bashyigikiye Kamala Harris, icyemezo ntakuka ntabwo kirafatwa, ese urabona afite amahirwe ahagije kugira ngo abe umukandida bidasubirwaho w'ishyaka ryanyu ry'abademokrati?
Yes, ntabwo icyemezo ndakuka kirafatwa, kizafatwa muri convention izaba y'abademokrati vuba. Ariko nkurikije abagiye bamushyigikira, nkurikije endorsement amaze kubona, nkurikije uko yitwaye muri iyi myaka ine amaze muri White House nka vice president, ndakeka rwose, ndashidikanya nka 96% yuko aba ari we uzaba umukandida w'ishyaka ryacu ry'abademokrati.
Madam Cyusa, Kamala Harris niyemezwa n'ishyaka ry'abademokrate ko ari we mukandida ku mwanya w'igihugu, azaba abaye umugore wa kabiri muri iri shyaka ugiye guhangana kuri uwo mwanya, kandi azaba nanone abaye umugore wa kabiri ugiye guhangana n'umukandida wa Republikani Donald Trump. Ku nshuro ya mbere Hillary Clinton yatsinzwe na Donald Trump, ndetse hari n'Abanyamerika benshi bavuze ko igihe kitaragira kugira ngo Amerika iyoborwe n'umugore. Abavuga ibyo ubabwira iki?
Abavuga uko ndababwira yuko bibeshya cyane, Nitsi yara bitweretse igihe cyarageze koko Trump aratsinda ariko nitwirengagize yuko Hillary Clinton yatsinze popular vote. Bwe urabona ubukuntu muri America batora pe umukuru w'igihugu no buryo bubiri no buryo bw'amatora rusange no buryo bwa electoral votes. Icyo yatsinzwe ni za electoral votes zitangwa na za state zitandukanye. So byonyine kuba yaratsinze popular vote.
Popular vote ni ukuvuga ko yatowe n'abaturage benshi.
Majority y'abaturage yaramutoye kuba umukuru w'igihugu.
Yego.
Ubwo rero ni ukuvuga ko abo sinza abo mwavuganye bari bavuga ko America itari ready yo kuba yagira umukuru w'igihugu w'umugore, ndumva baba bibeshya kuko naba yaratsindiye popular vote. Ndizera yuko rwose nashidikanya ko Kamala Harris azatsinda Donald Trump. Donald Trump afite imiziririzo myinshi cyane ariyo yagize nyuma yuko avuye muri White House, ari byo yakoze akiri muri White House, yatweretse uwo ari we mu gihe yabaye perezida imyaka ine. Byinshi byakozwe, amakosa yakozwe, all shortcomings, nkeka ko abatora muri Amerika batabyirengagije, batabyibagirwa. Ni abantu batora muri Amerika ni abantu bari well educated, kandi habaho uburyo bwinshi babona amakuru na information zihagije zerekana abo abakandida ari bo.
Mu gusoza, Madamu Cyusa, hari benshi barimo kuvuga ko igihe cye cyo kwiyamamaza ari gito, abo ngabo bashidikanya ku gihe bo ubabwira iki? Ese urabona igihe gihagije kugira ngo Kamala Harris koko yigarure imitima y'abademokrate kugira ngo mu kwezi kwa 11 azabone iyo ntsinzi uvuga?
Mu kwezi kwa 7 asigaye amezi 4-5, yego si menshi ariko nanone si make cyane ku buryo umuntu w'umukandida waba witeguye ntagatunguwe. Nubundi yahoraga ari ready yo kuba ya stepping in haramutse hari ikibaye akaba yasimbura Joe Biden. Ndakeka ko ntabwo ari igihe gito cyane, yego si na kinini. She will do well. Reka turebe, urabona amatora y'inahangaha cyane abaturage basa nka nibo bayagena rwose, ni amatora nyayo ya demokrasi irambiye irambuye. Reka turebe nyuma ya convention cyangwa na mbere yaho gato uko abaterankunga bagiye kwigaragaza, bitewe n'ukuntu azabasha kumobilizinga abaterankunga bamushyigikira bamujya inyuma, bizaduha neza ishusho nyaryo y'ukuntu amatora mu kwezi kwa 12 azagenda. Yego igihe kinini cyane ariko naho ndetse na gito cyane ku buryo yatsinda amatora.
Alice Cyusa, umunyamerika utuye muri leta ya Indiana ukaba ufite inkomoko mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanyu hawe Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane Eddie.
Komeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abazahagararira u Rwanda mu marushanwa yo koga mu mikino Olympic igiye kubera i Paris mu Bufaransa bafite icyizere cyo kuzabona umusaruro ushimishije. Ni inkuru ya Jean Claude Munyandinda uri i Kigali.
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu Rwanda, Pamela Girimbabazi, aratubwira abakinnyi babiri bazaserukira u Rwanda muri iki cyiciro.
N'abakinnyi babiri, umuhungu umwe witwa Cyusa Oscar Mikila, usanzwe witoreza mu Bufaransa, za Metre Butterfly, yitwaye neza akaba aheruka no kwitabira amarushanwa yo mu Bufaransa, tukaba twizera ko no muri Jeux Olympiques azitwara neza agatsinda. Naho umukobwa yitwa Umuhoza Lydie, metero 50 muri freestyle, akaba amaze iminsi yitoreza mu Bufaransa.
Pamela Girimbabazi aratanga icyizere ko aba bakinnyi bazitwara neza mu mikino Olympique y'i Paris ugereranyije n'abababanjirije.
Hari icyizere ko bazitwara neza bakabata record z'abababanjirije, burya niyo ntego muri swimming, kuzana agashya kugira amanota arenze ay'abari ababanjirije. Hakaba ari icyo cyizere ko bazitwara neza. Bahawe amarushanwa atandukanye, burya iyo umukinnyi ahawe amarushanwa n'abandi agenda yimprovinga azi ko agomba guhora hatana. Tukaba twizeye ko bazitwara neza.
Tunyarukiye mu kino cya basketball, ikipe ya APR Basketball Club ikomeje kongera kwiyubaka nyuma yuko iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda itayibaba i Dakar muri Senegali, ikananirwa gutsindira itike yo gukina imikino ya kamarampaka y'irushanwa rya Basketball Africa League i Kigali mu Rwanda. Ubu noneho gahunda ihari ngo niyo kwiyongeramo amaraso mashya kugira ngo izashobore kwito. Mu cyumweru gishize APR Basketball Club yasinyishije umunyamari Aliou Diarra wari usanzwe akinira ikipe ya FUS Rabat yo muri Maroc. Uyu musore w'imyaka 22 akagira igihagararo cya metero 2 na santimetero 6 yitwaye neza mu marushanwa abiri ya Basketball Africa League aheruka kubera i Kigali mu Rwanda. Umwaka ushize yakiniraga ikipe ya Stade Malien yo muri Mali ayifasha kwegukana umwanya. umwanya wa gatatu mu irushanwa rya bal uyu mwaka ikipe ya FIS Rabat muri Maroc ariyo yari yakiniraga yagarukiye muri kimwe cya kane kirangiza mu mikino ya kamaramaka ya bal muri Beka Arena Iremera ariyo yari yinjiye muri APR Basketball Club abisikana n'umunya Nigeria Israel Otobo wayisohotsemo ayimazemo amezi atatu yonyine APR Basketball Club yari yaraguze Israel Otobo mu ikipe ya Dinamo yo mu Burundi ari nayo imaze kumwisubiza mu kanya nkako guhumbya kugira ngo APR Basketball Club yongere kubona andi mahirwe yo guserukira u Rwanda muri bare umwaka utaha birayisaba kubanza guhangamura mukeba wayo Patriot Basketball Club ihagaze neza muri iki gihe hamwe n'abakinnyi bayo b'ibishitsi barimo William Perry Kenny Gasana Dieudonné Ndizeye na Steve Hagumintwari dusoreze muri volleyball aho mu mpera z'iki cyumweru hateganyijwe irushanwa ryo kwibohora rizahuza amakipe yaje mu myanya ine ya mbere muri championnat y'icyiciro cya mbere iherutse kurangira iri rushanwa kandi niryo rizafungura ku mugaragaro stade ntoya y'Iremera yari imaze imyaka ibiri irimo kuvugururwa mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo amakipe ane ya volleyball azitabira irushanwa ryo kwibohora ni APR Volleyball Club Police Volleyball Club Kaminuza ya Kepler na Reg Basketball Club mu bagore amakipe azaseruka ni APR Volleyball Club Police Volleyball Club Rwanda Revenue Authority na Ruhango Volleyball Club Jean-Claude Munyandinda ijwi rya America I Kigali
Sport ni mikino no mu Burundi ikipe ya basketball yitwa Urunani ntiratsindwa na rimwe mu mikino itandatu ishize naho mu mupira w'amaguru imyiteguro y'ikipe ya Rukinzo izaserukira u Burundi mu irushanwa rya Afrika ry'amakipe yatwaye ibikombe iwabo iragenda neza ni inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
Muri uwo mugwi wa Rukinzo w'igipolisi cy'u Burundi uri kuritegura kuzotana mu mitwe na Hosit Sports Club yo muri Somalia bamenyesha ko baguza abakinnyi batandatu baza biyongera ko bari basanganywe kugira bazirira ibihengeri abo nabo ni Abdullah yavuye muri Olympic Star Rukundo Benjamin yaje ava muri Flambeau du Centre Ramela yavuye muri Burundi Sport Dynamique Chanja Mosi yakinira Muzinga Salim yakinira Deila na Nzeyimana Juma yahoze mu mugwi wa Royal Vision Abakinyi Mibura Abubakar amenyereza Rukinzo avuga ko yizeye ko bazomufasha byinshi muri urwo rukino bimirije itariki 16 z'ukwezi kuza asaba abakunzi b'uwo mugwi kubama hafi nawe akabamenyesha ko bazokora ibishoboka byose kugira bashike kure hashoboka
tumaze iminsi tutatangiye nimenyereza tuko turagerageza kuraba yuko abakinyi bashasha bomenyana n'abahora kuko twashimye gukoresha abakinyi bashasha bake kuko twagomije batwahorana mu sezo iheze rero nibaza ko tugora cyane kuko abajeje batatu gusa nibo twashoboye kuzana abashashe nicyo gifata maze mu minsi tuko turakora nibaza ko imyemenyezo ikagenda neza tugerageza kuraba kuko ekipe tuzohura muri confederation ntituzi neza uko ikina tuko turapanga ukwacu ama tuzoheza tubabonere mu kibuga ko maze kwitaba byoroshye
Muri basketball naho higanwa cy'u Burundi ryarabandanije kuri no w'Imana kundwa igira ya gatandatu umugwi w'Urunani ni wonye n'utaratsindwa Dinamo nayo ikabimaze gutsindwa urukino rumwe umugwi wa Dinamo naho watsinzwe n'Urunani ni uboneka kufisa abakinyi binjiza amanota menshi mu nkino zibiri zo kuri no gatandatu no ku w'Imana Dinamo yagiye irashikana amanota ijana akaba tawundi mugura bishikako Olivier Ndayagije yahoze amenyereza Dinamo akawushikana no mu nkino za bal Nk'umuhinga avuga ko higanwa cy'uno mwaka rifise icyo rirusha iryo mu mwaka uheze afatira kuba kenye barebare imigwi myinshi yaguze kuko bafise akamaro kanini mu mugwi kandi bakaba inkewa mu Burundi
championnat y'ubunye konda yibona ndabona ko ama equipe menshi yagiye arondera abakinyi niyo nibaze ko championnat zojo uravye abakinyi bashizemo ba recruter na championnat urabona ko yakarusho gatoyi ngabo ngira kubera hari fazare umuntu yubanza karindira karabe nyene zobandanye championnat mugabo nabona ko ama equipe menshi yagira yiyunga arondera ba pivot cyane cyane
kuri no wa gatandatu kandi muri basketball ni hurongo ishira hamwe rya basketball mu Burundi ari kumwe n'indongozi zo mu bushikiranganje bw'inkino bakira imikangara y'abahungu badashika n'imyaka 16 bari batahukanye igikombe cha basketball cha karere ka gatanu gahuza ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika mu gihe abarundi benshi bafise amakenga kugorukino ruzohava ruzimangana mu Burundi kubera ihiganwa rikinwa n'abanyamahanga ku bwinshi eme bitagoye amenyereza imikangara amenyesha ko abarundi borema ngo kuko igihugu kirimo impano nyinshi
twebwe abarundi bashaka kubabarira yuko uburundi ari igihugu cha basketball biriko biraboneka kandi bariko baradushigikira murabona yuko mu bisanzwe kugira abana bagende harabaye ukwitanga cyane kwa ba president b'imigwi individuellement canke equipe yose twashaka kubwira abarundi yuko uko twagiye muri zone 5 abantu bibaza ati nta kizovamwo uko tugiye gukina iyo afro basket tuzogira ibishoboka turazi ko bizaba bikomeye mugabo tuzagerageza gukora ivyo dushoboye hama tuzoraba umusaruro uzovamo
iyo mikangara mu kwezi kuza izitabira inkino za Afrika nzima zizobera mu gihugu ca Misiri Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Chuti muduteza matwi ahandi ho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika maze rero mutangira icyumweru neza mu mahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama